Thank you. Bongue, Tera. Bongue.
Ay, qué gusto seguir, Johnny.
Oh, Yeah. Yeah. Thank you. ubhekene nefuthi lo osethi laphansi umakalindelwa wesibili umakalindelwa wesibili uyena omkhulisayo ngithi ke mina anginaso isikhathi sokukhulisa ingane nangu uba wakhe okuyena ongikhulisela yena wazikhethela-ke uLindebe wayikhethela ukuyokhuliswa emathunywini uma umkhulu abanamantombazane nje hhayi-ke sebengasondela la uyena azobakhulisela iy'ngane ngendlela efanele ngalo blanketi ngithi mama umkhulu macengwane ngiyabonga kakhulu okwenze kumina ukwenze nakwabanye useyongidlulisela ngibongele nakuyena kakhulu.